tubeshwaho nuko hari udushaka hari udukunze hari utwifurize neza ya tubeshwaho nuko ari uburenganzira bwacu uburenganzira bwacu nta wundi muntu ushinzwe kukugenera ibikubaho